kale kale timakolola ndithu tikalimanga khale fetereza palibe koma panopo sizuchitikasoyi.